kama siyabonga isibongo umdlalo wase wena ubukele Culture Quest ku SABC 1 Mzansi for sure. Namhlanje ngizethembisa lapho khona ngizohlana nentokazi igama lakhe uTheodore. Uthintene nathi ngoba ke yena ke ane quest adinga ukuthi simsize ngayo. Let's find out ulentokazi lena ekhala ngani. Ngemva kwalokho sishaya lezi sidume ngazo singene endleleni senze i quest yakhe.
Oh yeah yeah.
Ngathi ngithole ku moment.
Yema.
Wole.
Great. All great.
Ah, Nandi. Sister.
Hello.
Kunjani?
Kunjani?
Shap shap. Bye. School sabi. Sorry ukuthi disturb ane.
Cela
ukuma.
Sizokushiyela.
Dogas.
Hello.
Kunjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila sisi wami. So uzodwa ke?
Eh.
Intokazi yakwabani? Zalelwe kuphi? Ngazi sila ethembisa njengamanje. So I take it umuntu nje ophuma la kule lokishi okhulele khona la.
Ya, ngikhulisetswe momo Thembisa ku 248.
Okay.
Ke ngwana wa Makwena, Daphne, Isaac.
Yeah.
Utswa Soweto but naturally home ke ko Rustenburg, which I've never been so. Yeah.
So uthando lwakho lomculo uliqale nini?
Back in 2002. Ke tlhakane le bom Tafelch, the guy na tlala the instrument, the acoustic.
Yeah.
Tlhakane le bona bana le band, so I went to a show. Got a tour once in my life, Mutembisa. So hiki ya kaba bona batum. Oh, this is very interesting. Why was I not in the loop? What's happening? Why was I cooked up at home? How hiki fitla mo la badala and then kabina. Funny enough, I didn't know I could sing that well because nikibina ku kitchening. That's where everything started and unraveled from there. Mo kitla khona ho ya ku show le bona ke ba bona ba perform a jwang and then see other people ba bina le bona and then. Wow, I want to do that lena. Okay, but ba kwali, but ama iki eulen.
So, music go empilweni yakho. Udlala i role enjani? Noko abanye abantu bakuthi it's a spiritual role omunye it takes the mind away from things. Ku umculo udlala i role enjani, especially the kind of music lo wenza nokuperforma futhi.
It plays a big impact in my life. Akhona hore ke fete or ke tsa something without a song or kiskangwala something or kibine le ha batho ba bina mo strateng just join in for no reason at all because it just draws me to it. I'm just drawn to it. That's how it is.
Yeah. Most people bathi talent liqala somewhere.
Yeah.
Elakho maybe where do you think it starts from? Early age yakho maybe ubona ukuthi umculo uyawuthanda.
Mama ka yubile did tell me hore she was a singer for a group called The Spears.
Yeah.
I was too young khotsa ba hore ke bomang The Spears but they have records somewhere and have an EP so they're still going to give it to me. But then that's also my drive ke yena o long hore nam push up because I didn't realize I could sing until she's like, "Hey, Theodora, hey, studio today." Studio.
Yeah.
Chang.
All right. Thoras. I'm here ngoba une quest othintane nathi ngayo.
Yes.
Let's hear it. Ukhala ngana makadi mekhala ngobisi.
As let's say ba no by hompana ke bina. Sing in English and I want to stop that because a lot of people hekibina they expect hekibina ka lemela ko hae Setswana and I don't know much about it, don't know how to start writing ka yone, so I decided go rata keng ke kopa Culture Quest isle itlo gona nthusa gore ke gona at least just be intact le lemela ka ke gona tseba gore okay if ba tlongwa lapina it won't be ntwe e kholo e lengwe tlo mpalla, so I would like to start writing dipina ka lemela ko haela Setswana. So yeah,
the importance ukuthi siyenze le quest yakho kuzoba yini kangako because njengoba ushila boniyo solo phela izinto kakhulukazi eziculwa ngesiNgisi UK locally lapho nalapho sesiyabona abantu bacula ngolimi lakubo and bacula kamnandi. For wena to do this quest kumqoka kangana
important haholo hobane one day ke tlo batla hore ke lo performa Botswana tlhalohanya and he ke fitla ko Botswana not everybody utlong welcome because ke bua English. I get hang a tagana le that tendency of saying oh she's snobbish oh how can do o Botswana khotsa mara ha tsebe next ka Setswana, so I want that surprise to be that to be there, that element of surprise or oh yo oh serious vele human child and then ubina le ka how lelemi. Wow, and you don't get a lot of Tswana singing people. It's always Sotho or Zulu.
So before Stali quest yakho, we need to get permission from umuntu omdala ozosivume ukuthi sambe nawe. Sizokhuluma nobani?
Le tlo bua le anti wa ka Mani Makgabo solely for the purpose of hore a kena mme hona yona late, so she's the only guardian that I have currently.
Shall we go?
Yes, we may.
I'll tati ndu tuphelele vele.
Ah, ke felele.
Siyabangena.
Yeah.
Ari.
Okay.
Akhuluma nomshiki.
Hi Mani.
Hi.
Okay. Kisi ya, si ya, it's my aunt, Madam Khab.
Hi, hello,
sir. Hello, sir. Sure. Hi, Nikita. Si ya, kaje kune. Ho Culture Quest. Take what long yeza since what about cabin aker. So take what long yeza ko rke watla ho infuse abenong music oku irang le Setswana. Ina lo zedinga ta ke kono wala di pinat land kaza Setswana so ke watla ban tuse mabapi le eo.
But our music is something unerred. And something I think ki talent that she took over, you know, in the talent that runs in the family. Elias memories tsa hae or notice any more ngwana ka re talent dating.
Mama hae really was a singer in the family, but yena she kile vela na le voice. Le halla a le go kamoreng. It was like loud. Le go kerekeng hantsa gola. O na bina kerekeng. So what's the level of horror she's going to be a singer?
Ngaphambi ukuthi siqale senze ezinye izinto ma rekamo nka re tsamaya le ena re request.
Yes.
Eh.
Please.
Oh, re mo tsara ntle ne. All right ye. Sisi, sisi tholile imvume ukuthi senze iquest yakho. In every journey before uqala ungena ebusini or kuphi bakunikeza itikiti. Leli itikiti lakhe itakho Culture Quest. So this means your journey starts manje nathi. Siswami, you have been Culture Quest. There you go. Sicela yopakisha bese silungile indlela ne. All right, yes siswami. Sanbona.
Ahe loka yo.
Sikhona ninjani ma?
Ngithe naleka.
Ah sikhona.
Ya alitsugile.
Eh yebo.
Arte.
Eh.
Li amogetse fa ga ene a re tsene ka lapha.
Yo.
Ke mo tsene ha go ba le ditlhako a rola ditlhako.
Oh. Sanbona.
A baoka.
Thank you, thank you. Banta batala. Siyabonga ukuthi nisamukele. Igama siyabonga. Isibonga umdlalo se. Iphuma kwisho abathi Culture Quest lapha ku SABC 1. Njalo size la silethe iyo ke lentokazi ngoba ithinte nathi kunezinto afuna ukuzazi ngesinto sakubo. Ntokazi, the floor is yours.
Libitso la ka ke Theodora Zoto Mlitsi. Ke dilo ho lona ka Jake cause ke Motswana, ke nya go hitse ka mmino wa Setswana. Ene ke batla go tlhakantsa mmino o go irang le Setswana. Ke kgona go ngola dipina ka Setswana le gona. Ke tla kopa gore le nthuse mo
pele. Ba itumedisa mma gore re rekisetse ausi o montlong a tle go itse ka setso sa gabo. O re tsholetse sengwe se o ka re bontshang o kgona go diragatsa.
Starts with a dream of a gifted woman trying to make it in the song. She's got to push with all she's got, but you promise her the world. She's been searching for that canvas. You told her to dream of you and me.
Baitse ga ira yana ke tsena mo moe. O ka re le nna nka be ke le teng mo ke bereka ke dira leng. Ke go botsa jaana ka gore ke berekile le batho ba bantsi mo e leng gore ke a freelance. Mmino wa Setswana gantsi o ntse mo 3-4 time signature. 3 or 6-8 time signature. Mo go le dikopelo tsa teng ga di tsamaya di re 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ke maboa. Jaanong ga re tsena mo kgang e ya setso sa kwa mona. Kana mmino wa Setswana o nabile. hona le batho ba re ba bitsa masane.
Okay.
Masane ana le di kopelo tse pedi tse di rulagantsitsweng gore ya ntlha ke kopelo e le ya go fodisa. Mhm. Ga motho a lwala. A sa itekanela ba gotsa molelo mo hatse ba dikolosa gore ga letsatsi le tlhaba motho o tla tsoga a tshela. Wa e bona? Like the trance tsa di chant for bosigo bo bongwe.
Okay.
And then go na le kopelo ya bobedi ya banna ga batswa ba ile o tsoma. Le kopelo ya go nesa pula. Re na le dipina tsa setso tse ba di bitsang di folk.
Okay.
Yeah, folk songs. Di folklore. Gore nna ke sa itse gore yena o ratile gore ga approacha mmino wa Setswana o batla go approacha yang. O farologane go na le borankane, go na le phatisi, go na le stapa, go na le selete, go ya ka gore pitso ke eng e kgobokantshitseng Batswana le mmino wa teng o a farologane.
Ake baba ngizocela ke ukushiya nayo ke usisi usale kumpheka ke manje.
Ndiyakhlidiya peritsi yami.
Yebo. Thank you.
Ko gore yanong re tlo tsena into details tsa theory ya music. Ha re bua ka time signature re bua ka 4/4. Ke simple time in terms tsa theory. And then gona le 3/4, gona le 6/8. Ke tseletse tsamaisana le mmino wa stapa. Le bo phatisi bo rankana wa bona ba re ke morabaraba mmino wa dinao. So ga re tsena mo dikopelong tsa setso re ka tsa A1 ya lenyalo yona e rulagantswe ka 4/4 time signature. Ko re ka theory ya music ba e bitsa simple time. A ke re yanong re bala 4 ke ba yo yotlhe 4 gore re na le di-crochet tse e 4 within a bar. So re tlo re ga re simolola e na le upbeat akere. Se mo tsere tsere senatla. Se mo tsere tsere senatla. Se mo tsere tsere senatla. Ngwana o tserwe ke senatla. Wa e bona? Ee, ke 4/4. Then ga re tla mo 6/8 re bua ka half of dipiti tse ntse re di count. So it's 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yes, ma'am. So, usukulakho saqhubeka ngithi kumele sibone abantu abadala basitshele ukuthi basiphatheleni for today. Then after lapho ke sibone ukuthi kwenzakala ni ngemva kwalokho. You ready? Lead the way, ladies first, sasha singisi. Sesibuyile. Ngiyathokoza futhi nokubona ukuthi ke hayi usisi lo akakabaliki ibeke khona la ekhaya. Eh, namhlanje usiphatheleni ke ma.
Ngikhabela sibani lapha
ngizayo. Ngikhosi ma. Ngikubambele mina le. So, right. Age ma, so qhoka kanje.
Eh, ra go apara ja.
Mhm.
Tsela se lo se tlo go re mo ri ri go no sa sia mang. Tiko ga re rwa le ne, re tla reng ka gore go nna le fa go tshwantse go sia ntse e teng.
Eh, namhlanje ke manje wana go se qhokile o se right from here onwards sia go pike ne nda.
Ya no tsetse re boela morago go gore a tla mo tlhalosetse dilo tse dingwe tse di setseng.
Eh. Oa ke nga sekola ma. Silandile wena.
O rile ka mogoke go kopileng ka teng.
Ke samile ke tshwere mo ga ya boyang. Mpalela. Mpa ke bona gore ke phosetse kae so. Ke tshepa gore e ke tla o bontsha. Ke tla mpontsha gore ke lokise kae. Nen tallele mwana kilima kilima kilinosi mwana nen tallele mwana kilima kilima kilinosi ke ka kilikile ka mko
le tlhano le musiame
okay
kana se tlhane ke ratile ka mogaite ka ntate
okay
hanna hela rno
yeah
uliki
akatsu umuntu koyiba ufuna ukhalela imuve entweni ngisacela ukuthi ngikushiye naye ke eh singiyaqhela ke mina ke
mangwane ghele
mangwane mphele hle ngwanoki yalema kilima kilima kilinosi
ke batla uike te go gore ya no so se e o se tshule ka mabogo bona
eh ke khotse ke ntse ke ina han okay nka se ina han
teri ke tenya na re bona gore jano ha o itshotsi yana o tshotsi yona ka mo re batlileng ka teng mo setsong sa Setswana e ya gere ya no go tlile polelo ga go gore o batla go tlhama ka Setswana jano ha o tlo diragatsa ka jazz na ke go fa ditlhogo tsa dikopelo tse wena o tlo di bereka ka tsela o di berekang ka yona go ntse jalo mari jano o ska latla gore ha motho a reditse o ikutlwa jang ka molaetsa o ntsha
njengamanje ke siyambona lapha ngemuva uTheodora Ntombi Zodwa exoxa nobaba la ekhaya lapho ke khona bemnikeza izengcebiso futhi baphinde bamtshele ke ndolunye ulwazi afuna ukulazi ngawo ke lomculo lo wesintu saku uphinde ukhumbule intokazi ke kuyothi ngemva kwala enza amalungiselelo for ireveal yakhe lapho khona sizombona ke ehlanganisa lokhu akufunde la ekhaya nangale ndlela ke yena ke acula ngawo ke lomculo wakhe opholile ngifuna ukubona ukuthi iliphi ke iculo ke yena ke azokalibhale bese ke liperformela ke futhi nabantu abazobe lapha bezombukela
yano ke ratile go gotlogela ke bitse batho mo batle ba bona gore seo se rile a ke sona sa bo amaruri na o tla go ke tla go bona khantle
yano
gore o itikanetse gore ka tswa
e ke tekanetse ke tekanetse
roba bontsha e
ke tekanetse ke tekanetse
a re thabo a ke le ke se o pedi ke motaki tshetlana a dikgobe marata go lejwa o re tsholetse sengwe sa ithutileng sona o tlo se tlhakantsha le se a dileng a se tshotse
thuto e ba nthutileng yona ke bone gantle gore ya ke nako yanong gore ke ke le bontshe gore ke kgonne o ira bjang ka mišhini e ke tlileng mo fo yone mangone
I'm going to go to the house. Ke kgone go tlhakantsha se ke tletseng mo tlhakantsha le lone le mpontshitse ntho tse dintšha tse ke sa di tsebeng and-e ke tla tsama gagolo ka thata gore ke kgone go ntse ke tsamaya le tsone ke se ka di lebala jaaka nne ge ke fitlhile mo ne ke sa itse selo
diajabula masibona iintombazane zasemalokishini zizixhasa ngesitswana sabo ukubonisa ukuthi nabantwana bethu abancane sebayayijabulela indabuko yabo.
Kuyangithokozisa kakhulu ukubona thina abantu abasha abanjengoTheodora. Sifuna ukwazi kabanzi ngemvelaphi yethu nokuthi abadala bebenze njani ukuze nathi sikhone ukuthi siqhubekelise phambili lento ukuze sikhombise nabanye abazemva kwethu ukuthi kwenziwa kanjani isintu nokuthi singafi isintu sethu.
Ntokazi, sesifigcineni kwequest yakho.
Ya.
Ijeni yakho yonke nalento yonke nibo yenza la ekhaya uzizwa kanjani ngayo?
Phenomenal. The effect ahore I was surrounded by Tswana speaking people proper and they understood the music from back then, so I was educated more than anything.
Siswami, thank you very much for your quest yakho. Sifundela ukukhulu and hopefully njengoba shilo ke abantu abadala bala ukuthi sithemba ukuthi uzothi one day uma usu release mhlawumbe i-album lakho nani azoba khona la maculo lawo. Ayiswane. Go get ready. Sizilungiselele for indlela. Ngizokuthola umusulungile ke. Sekshows shona khona. Aha. We came, we saw, we conquered. Sashaya iquest yakhe ke Ntokazi lapha ebisize nayo la. UTheodora wenzile umsebenzi bebemfundisa wona la ekhaya. Wathatha lokho abamfundise kona, wahlanganisa ngale ndlela yena ke lena hlabelela ngayo ngakhona, washaya iculo elimnandi elipholile. Mabona ufuna ukufana njengaye ke thintana nathi lapha kwa Culture Quest uphinde ukhumbule ukuthi njalo nje mazithi Sunday 5:30 SABC 1 that is where uzongithola khona ke mina wena watch the show sharp done. For more information visit our website on www.culturequest.co.za or drop us an email at culturequest@aviwebds.co.za.